Emílio, é, se tu não a conduzir, a curtir a nível de BTV Burundi, nem muri o weekend show, não me cederou, tu a rindo e a sistema. Não me sinto que a vaza nem a vista, achando que a uri como a eu gona, muri no messi, tu como a tu a rindo ir. O nome cederou, nem vaza co, tu guia com ganira, muri vike, vizinha chimuza que gona, e uma ya jewe. Não me sinto guia com a ganira, muri o weekend show, a tu guia com. Kwerekana novuga ingene twaranguye ibikorwa bya weekend show ukuntu twagiye turaganira n'abenegihugu bavuga ingene weekend bayihimbaza uno munsi rero nibyo tugiye gukurikirana tuzakumva byinshi bidutwenza twaheruka kera harabenegihugu bagesha kumviriza uri kurumviriza ndabyuze byonyine biranwenza harabenegihugu bahimbaza weekend neza cyane hari n'abandi batwenza ugasanga umengo sabarundi usanga nyene ibintu byo mu Burundi bibagora unamusi rero tugiye kuraba mbega weekend show yarangutse gute muri muraya medio si yaheze kugira ngo dutangure ukwezi k'umunani ibintu ari otop unamusi rero nibaza ko ari byo tugiye kuganira ko abari bakunze ibiganiro bimwe bimwe byaciye muri weekend show reka mwegere ama televiziyo yanyu mwegere mwesi abari ku ma channel yacu ya YouTube bakurikirane ibintu byose uko byagiye biragenda bamwe bagutwenza kera ubibuke kuko ariho nk'abakurikirana ku mateleviziyo cyaraciye iki kiganiro badasubira kukibona n'umunsi rero tugiye kubibutsa bimwe bimwe byagiye birabaryohera natwe byadukoze ku mutima mukurikirane abenegihugu ingene bagiye baratuyagira
za Bosman babashatse kuvuga iki
Bosman ntayonsi
Nayo
numva wonsigurira uko uko isiguye cyangwa nuko ivuga nkumva uko
Ngawe weekend tangura ryari?
Weekend itangura kuwa mbere.
Itangura kuwa mbere nka wewe?
Cewe. Ntangura kuwa mbere ngasubira ngaheza. Samedi.
Hari imerekeranya yitwa Mvye watubwiye ko nyandiko
Mvye
Yego
Se nawe bimenya neza utabisiguriye nk'ibyo urumburikura utabimbwiye neza ntabya nomenya Thank you.
aguranana hama bakongera bagatanga contribution urashobora gusubiramo ijambo contribution
contribution
bo bavuga contribution urashobora gusubiramo
ya
contribution
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 ijambo contribution urashobora kurisubiramo
contribution
iki
contribution
ambo yitwa rivuga contribution wari subiramo
contribution
iki
contribution
hariho ijambo rya contribution osha kuri subiramo
iki
contribution osubiramo contribution
ndacumva mu gifaransa ko nyene je kwera ntasomye contribution sinda cumva neza
The ombudsman of Burundi babashatse kuvuga iki?
Umuhuza w'abarundi.
Bavuze ombudsman babashatse kuvuga iki?
Ombudsman? Ntayonse.
Eh? Ntayonse.
Ntayo numva wonsigurira uko ikwisiguye cyangwa nuko ivuga nkumva uko imeze.
Bavuze ombudsman of Burundi babashatse kuvuga iki?
Bossman. Bo Sinize cyane ariko boss ndumva ko arubuntu umuntu umutegetse nko cyangwa uvuga lici cyangwa ukavuga urumva mani na urumva ko ari umugabo je numvise boss mani cyane numva yuko umenga numugabo afise amahera atunze
eh ombudsman
eh je niko no cyishura
eh boss ombudsman w'u Burundi babashitse kuvuga
bavuze ko ari sawa tangorane
Ombudsman w'u Burundi bashitse kuvuga iki?
Jenda takuba bashitse kuvuga cyari igihugu kimeze neza.
Sa?
Bavuze ombudsman w'u Burundi bashitse kuvuga iki?
Ombudsman w'u Burundi. Sinavyumva neza.
Neza.
Mvye.
Mvye. Nine na fena ye.
Mvye kugira ndenda yandike ndabanza kuyiga.
Mvye nayo ubuze ukuntu bayandika
nayo nyine nzobanza kuyirondera mu mutwe
nayo uzi ukuntu bayandika
nzoyirondera mu mutwe
irondere none
kandi n'uwo mwaya wo cukenda uyumvirije yuko noba ndayizi mu mutwe Thank you.
Ego nkuko mwagiye murabyibonera abene gihugu ndarabyibutse byonyine birarinwenze abene gihugu sinzi ngira ngo kwari kwigirisha sinzi ko ndabibonye nkuko twagiye turaganira bamwe na bagenzi bancu ko babaganirije si kwigirisha hari abene igihugu usanga nyine bakozwe mu gutwenza canke batazi nibaza ko abakurikiranye ikiganiro cacu mwagiye murabibona ni ibintu biryoshye cyane ngira ko nshimira cyane abakunzi ba Weekend Show rwose bivuye ku mutima nk'uko mugenda mubitwandikira bamwe mu makomantere yanyu abandi mutwandikira ati ni byiza ko rimwe na rimwe muza muraducishirizamo tugatwenga mbere yuko novuga kuri icyo nagira mbwira ko baradukurikirana burya baravuga abantu ngo utwenze uba wiyongereje iminsi yo kubaho kandi ntacyo babeshe iyo ufise umunezero bivanye n'umuntu aguha umunezero bivanye mu guseka kwawe cyangwa mu gutwenga kwawe hari igihe wumva nimba wari ubabaye ugasanga wisanga uri mu munezero nibaza rero nk'uko mwagiye muradushimira turabashimiye namwe BTV yahabaye kugira ngo twirorashe muri byose kugira ngo stress ntizizohabe Weekend Show nicyo gituma yahaje kugira ngo tumenye mbega tuzohora turyoherwa gute muri weekend mbega bigenda gute mbega twaryohewe gute hama tugace duhana n'ibyiyumviro nimba hari abo bahimbaziye weekend nabi bikaja ku murongo nibaza ko ari byinshi mugiye kubona muri uku kwezi k'umunani reka tubashimire cyane dushimira n'abene gihugu bashima bakatuganirira ingene bahimbaje iyo minsi ingene bagenda baryoherwa bakanatwishura no kutubazo tumwe ndabatumirira rwose cyane kubandanya mukurikirana Weekend Show tubateguriye byinshi cyane tubafitiye amasurprise menshi mubandanye mukurikirana BTV Burundi imbere yuko ndangiza hari umukunzi wa Weekend Show atubajije ikibazo ngo weekend niki mu Kirundi nibaza ko inyishu tuyirindiriye iwanyu mu makomantere yanyu novuga ati mu byiyumviro byanyu mu ntererano zanyu muza muraduha turabarindiriye kuri iyo nyishu nuko yabaye kure twari kuca tukimubaza ahubwo akitubwira reka ndabashimire cyane nshuti n'umwe bakunzi ba BTV Burundi mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu BTV turabakunda namwe ndazi neza ntakekeranya ko mudukunda mubandanye mugira ijoro ryiza umukama abazigame murakoze.